Gumba uti yokamba, gumba uti gumba masako.
Thank you. Bye.